Yesu ni wa neema kubwa. Haya, twende 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 twende. Amboko emoto. Amboko emoto. Amboko emoto. Haya, twende wapi bigaenda kwa Yesu. Haya, twende 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 twende. Haya, chesa 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 chesa. Hallelujah. Thank you.